za kitandani sita kucho cho cho. Weka weave, kata maji, washa ndom huku Nairobi ni party. Pewa kiti ifikie wazazi, toa form huku Nairobi ni party. Weka weave, kata maji, washa ndom.
Toa form huku Nairobi ni party.